Yego, Ambassadeur Ntahorwaroye Bikebako Gérard, turakuramukije.
Mwaramutse neza, amahoro.
Muri kino gihe musize muri Ambassadeur mu gihugu cya Turkiya, musize icyicaro gikuri Ankara, duhuriye hano mu gisagara cya Antalya, muri muje gushyigikira mu guserukira rw'intama mu rugamba. Warabaye umuyobozi wa Delta Star by'umupira w'amaguru bimenyereye. Ino nsinzi mwayakiriye gute? Narijya twabonye mu muhungu Jospin Shimirimana wigeze kugera perezida mu mugwa wa Delta.
Insinzi y'intamba mu rugamba iradushimishije cyane ngaha mu gihugu cya Turkiya. Ni ibintu twari twiteze kuko turazi yuko intamba mu rugamba zikina neza cyane, ariko kuri uno munsi twebwe ni ibintu biduhesheje iteka n'icyubahiro cyinshi cyane kubona baza bagahurira ngaha na Neymar, hanyuma Uburundi bugatahukana intsinzi ya 2-1. Ibintu bidushimishije cyane.
Twabonye ko hariho n'abakinnyi bakera muri championnat Turkiya mbere bamaze no kumenyekana, hoho uruhara rwabo muri iyo migwi yasanzwe akina muri Turkiya. Ku bwanyu rero n'ubimwe namenyekanisha igihugu cyacu Burundi, cyane cyane ambasade yacu ikagira navuga ikamenyekana.
Mu by'ukuri murazi yuko Umurundi ahari hose mu bihugu byo hanze aba ari umuserukizi ategerezwa kuba akarorero, akaba akarorero mu bandi bose mu guserukira igihugu ciwe, kuko aho Umurundi wese ari abaserukira igihugu ciwe, kuko imyifato abafise niyo iheze igaheza icyubahiro igihugu cacu cy'u Burundi. Rero ngaha muri Turkiya hariho abarundi batari bake, hariho abakina mu maikipe atandukanye, cyane cyane abari muri Malatya, ni ekipe ikomeye hano mu gihugu cya Turkiya. Hariho n'uwitwa Jospin, murazi yuko nawe nyine akina kandi akina neza cyane, akaba yarigeze kuba no mu mugwi kera wa Delta, nibyo. Nawe nyine akaba akina neza, donc abarundi bose bari ngaha bakina muri mu migwi ngaha itandukanye ya Turkiya barahesha icyubahiro igihugu cy'u Burundi.
Ngaho nyine iyo mukinnyi Youssuf Yange avuga gute muri kino gihugu?
Ni umukinnyi mwiza cyane muri kino gihugu, aremewe aho uciye hose urumva ko bavuga izina ryiwe, arakina neza cyane kandi amaze gutera imbere. Tukaba turonkeyeho n'akaryo ko gutera kamo abandi bose abakinnyi bari Burundi, reka abakinnyi bose b'Abarundi bari ku isi, ko bogerageza bagakurikiza akarurero kabo kaba bari ngaha muri Turkiya, bakina neza cyane. Birahesha icyubahiro ku Burundi, bigaheza n'icyizere cyane cyane ugwaruka rukina umupira w'amaguru, kuko hajya umupira uyu munsi n'umwuga kandi ukomeye cyane. Abakina rero urukino rw'umupira w'amaguru bakwiye kugwitaho, bakina n'ubwenge, bakagira indero, bakagira n'ishaka ryo kugira ngo bashobore gutera imbere.
Muri ndongozi ya Manuzo Jambo ya Komine marafashe Delta Star gushika kuri finale y'igikombe cy'umukuru w'igihugu musezeye mu bw'ibihangane, mutwibutse urwo rugendo rwanyu gushika muri finale y'igikombe cy'umukuru w'igihugu na marugendeje mwebwe nk'umwe mu mvukira za Komine Mutimbuzi.
Icyo gihe twarashigikiye cyane umugwi Delta, turagerageza gusaba Komine irashigikira umugwi Delta. Icyo gihe mbere warageze kuri finale cyari igikombe cy'umukuru w'igihugu, icyo gihe wagera kuri finale wahuza Delta na Ntuze na Vitalo. Umva rero turafise umwizero yuko n'uwo mugwi Delta uzotera imbere nk'iyindi migwi yose, turafise icyo cyizere kandi turizeye yuko n'ubu atabwo badufise anaho turi kure, tuzoraba ukuntu twashobora kubandanya tuwashigikira kugira ngo ashobore nabo gutera imbere
muri komene mutimbo cyangwa mu ntara ya Bujumbura muri mwana bashize imbere ingabura niyo gwaruka kugira intara muvuka mu ishuri bitembe mu seta byose twavuga muri basketball football volley za judo karate n'izindi arice mubona cyo koko
ubu turafise umwizero murabona yuko hariho inzego nshasha zagiye muri federation muri nze provincial nibaza yuko bagiye kunagura ibyo bisata byose kugira ngo bishobore cyane cyane kuzihimiriza imigwiriyo cyanke bashobore gufasha no kugira amakompetition kuko kera amakompetition kera ntiyaba no kwifuza yuko ntuzeye abajijwe umupira imipira itandukanye iyo migwi ko ushobora gufasha kugira ngo mu ntara ya Bujumbura naho umupira utere imbere yaba football yaba ntuzeye w'ibikapa ari wa basketball nawo nyine utere imbere eka ingino zose kugira ngo abantu bashobore kuba kuri kugwego nk'uko abandi bageze ku mzindi ntara nizeye rero yuko izo nzego twaravyumvise ko hatowe inzego nshasha nibaza yuko zizokora kurusha kugira ngo banagure Bujumbura nayo ishobore gutera imbere Bujumbura tuvuka
mu murakoze cyane rwose garamye